you praise tonight. We give you thanks tonight. Amen. And anybody ready to praise God the African way? Anybody ready? We give you glory, Jesus. Hey, Yahweh. Hey, Yahweh.
Yahweh, 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 Yahweh,